ivyo bintu biriko biraba ni ibintu ego birateye ubwoba kandi birateye amakenga bo bahereye kuri mutama bamaze kuhera kuri mutama ngira ubwo babonye bamuhushije ndibaza yuko bagomba kugira ati rindira turabe ko ngira twogira ku muryango wiwe kugira tumutere ubwoba gusumba canke bo sinzi sindamenye igikurikira sinzi nico bagomba mugabo ico tubona coco turabona yuko ari kugira ngira ba bamu detruise kwa bagira ati ko dukoze kubana biwe ngira ivyo yahora akora zohagarika canke agira iki canke agira ubwoba gose gusumba sinzi bo chambere ko twosaba yuko bo nka leta ho yo tuba hafi kado umutekano kwiye kuko urabona ko umwanya wari wose umuntu ashobora kuvamo hama amakungu nayo twoyasaba yuko yoba hafi ku muryango justement kuko urabona ko ubu umuntu amaze kuva mu rupango kumva ngo urikura kuri kigwa ukaja gukazi ugakurikirwa umva ko ari ibintu biteye ko hagose